mani mawe chukwe mani mawe onye wese ridi ahwa onye bubwe namo onye weru na kiri nkugwa mawe lewe niwe kiri uda wewe niwe onye domishe onwe nerere chukwe
onye domishe onwe nerere chukwe
Antonio,
I don't
Sunday football. Yeah, man, they do.